Kayabuni hapa mwamba madiranza tumu. Sono sikanga duno umene umapindulia kuboma kwa matulia ndrama za mbili mbili. Kuma sono sika uve. Ntawi ino sura atipangile sika umene. Kuna atipase nsika wabu ino hapa mwamba. Ntawi ino utaisa isa kusa fusadindo siyana siyana. Kuti timve malipoti kuti kuti tipange bwanji kuti tirandire sika uve. Na kumano adindo akutipo ndireza. Ndefe tukupe mpandu wakufuna kwa abu ino atitandi zile pankani mene hii.
Kudzera mukalata madandaulo imene alemba ndipo afuna kaipeleka ku konsolo ya Chirazulu gululi lapeleka masiku asanu ndi awiri ku konsoloyi kuti ifotokoze bwino za projekti kansala wa dera la Ngurudi Bruno Mwase adati vuto ragona pa kontrakita amene agwira ntchitoyi amene akuchita zimene sadagwirizane Amwase sada fotokoze bwino pa ndrama zimene zigwire ntchito pomangira malowa.
Zadziwika kuti bungwe la Malawi Rural Electrification Program MARIP kwakhala kakusa kuchitika kafukufuku wa ndalama kwa zaka 23 zapitazo, ngakhale kuti bungweli laononga ndalama zokwana 40 billion kwa chapa chaka zochokera ku msonkho wa mafuta galimoto. Akuluakulu aboma sakubwera poyera kufotokoza zankhani koma amene atitsina kutu atsimikiza zankhani. Rapeka Chinjeka walemba lipoti limene akuwerenga ndi Audrey Kapalamula.
Ofensi yolondoloza akagwiritsidwe ntchito ka chuma cha boma sidathe kupereka zifukwa zomwe imalephelera kuwunikira amene ntchitoyi ikuyendera kwa zaka 23. Koma mneneli ofensi Arabson Kagwaminga anatsutsa izi ponena kuti ntchito za MARIP akhala akuziwunika koma sanathe kufotokozera zambiri. Nduna yoona za chuma a Felix Mlusu anati unduna wawo ufufuza zankhaniyi. Kafukufuku wasonyeza kuti anthu ambiri omwe adawapatsa ntchito pokhazikitsa ntchito za MARIP muzaka zapitazi adalibe ziphaso kuchokera ku bunge la Malawi Energy Regulatory Authority. Wankulu wa bunge la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambandira anati izi ndizodandaulitsa ndipo uku ndikuphwanya malamulo akulu oyang'anira ntchito za boma komanso chuma cha boma. Ntchito yopereka magetsi m'midzi idayamba mchaka cha 1980 ndipo bunge la Electricity Supply Corporation of Malawi ESCOM limene limakhazikitsa ntchitoyi kugwiritsa ntchito ndalama zochokera mdziko muno komanso thandizo lochokera m'mayiko akunja. Bunge la ESCOM lidakhazikitsa magawo atatu a ntchitoyi kuyambira mchaka cha 1990 lisadasiye.
Unduna wa zamalo wati ukufunafuna mabunge othandizana nawo kumanga nyumba za ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Nduna ya zamalo akezi nsukwa yati boma makamaka boma loka silingakwanitse kumanga nyumba 10,000 za anthuwa. Tindi zambiri mulipoti ili limena kuwerenga ndi Audrey Kapalamula.
Mpaka dalipano boma lilingatikati momanga nyumba zokwana 1,000 mwa nyumba 10,000 zomwe akufuna kumanga pamodzi. Ndipo nyumba ya malamulo idavomereza ndalama zokwana 21 billion kwacha mu ndondomeko yosachuma ya mchaka cha 2020 mpaka 2021. Amsukwa komanso wachiwiri kwa nduna yoona za ntchito za asilikali ya nkhondo mdziko muno ajinisendeza anakayendera ntchito yomanga nyumbazi kumvera support battalion komwe kampani ya Tapita Construction Development Limited ikumanga nyumba zokwana 55 za asilikaliwa. Malinga na damsukwa, boma likufuna kumanga nyumba zoshuluka, kamba kuti asilikali ngakhalenso a polisi alindo gira ntchito oshuluka, ndipo boma ndilo dzipereka kuonetsetsa kuti ntchito yolipira onse omwe akugira ntchitoyi ikuyenda bwino posafuna kuchedwetsa ntchitoyi.
Ma project hotel nthawi zambiri maima ikakhala kuti kumtundapo kulibe political will pa chizungu kuti matero. Palibe ifeo andalefe tikakautisi tukuyifuna kweni kweni koma project ngati hii ndikuze ni kuti hii ndi politiko yuri yoko kwa nina president atu wa Chakwera ndia vice wa Chilima akufuna kuti nyumba zithe ngati dzulo cholinga tikufuna kuti asilikali akhale pabwino apolisi akhale pabwino anthu athu a uniform kana migration onse akhale pabwino ndiye chaka chino muli ndalama zopanda 21 billion zimene tizopita pa project iyi pama kala nkhani za ma ifimisi kachanchani koma zimafunika kukonzekera zinthu zingati kuti zoti ifimisi iliko ikuvuta tiyambe msanga kha certificate yabwera tiyambe msanga kuyithamangisa kuti munthu uchalipirire sitifuna project iyime chikwetu ndama palibe
asendeza anati iwo ndiwokondwa kuti ntchito yomanga nyumba za asilikali yayamba polena kuti ithandizira kuchepetsa mavuto a nyumba omwe asilikaliwa akukumana nawo
kukhala asilikali anali ndi malo oyipa kwambiri ma units mosema kotero kuti pamene taona kuti lero tsopano ntchito imene imanenedwa kuti kukhoza kukhala nyumba za asilikali ndiye kuti lero nkudzaona kuti ntchito ichayambika ineyo ngati deputy minister ku defense ndikokondwera kwambiri
modzi wa akuluakulu kutapita construction development limited apita nyirenda ati ngati zonse zingayende bwino ntchitoyi adzayipereka mu mwezi wa December chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adakhazikitsa ntchito yomanga nyumbazi mu mwezi wa December chaka chatha ndipo kuchokera pa ntchitoyi nthambi ya polisi komanso nthambi ya asilikali mtsiko muno ikuyenera kulandira nyumba zokwana 4000 aliyense ndipo nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mtsiko muno komanso nthambi yoona za ntchito za ndende akuyenera kulandira nyumba zokwana 1000 nthambi iliyonse
pakati lipano wachiwiri kwa ndune yoona za malo a bidamia wachenjeza kuti lamulo lidzagwira ntchito kwa aliyense amene akupeza malo mwachinyengo amia achenjeza pamene anayendera malo ampemba ku blantyre kumene anthu akudandaula kuti akulandidwa malo sukulu ya mpemba staff development institute komanso anthu ena mderali akudandaula kuti munthu wina akuwalanda malo tindiza mbiri mulipoti ili kuchokera kwa Justin Nkweu
achiwiri kwa ndunawa anauzidwa pa ulendowu kuti pali munthu wina amene akulanda malo a sukulu ya SDI komanso anthu mderali ndipo akumagulitsa iwo analonjeza kuti ayesesa kuti anthu apezenso malo awo omwe alandidwa amia anachenjeza kuti aliyense opeza malo mwachinyengo azalangidwa ndi lamulo
akafuna kupeza malo ayena kupanga kutsatira malamulo aboma kuti aliyense azikhala osangalala nkhani ya malo ndiyovuta kwambiri ne tiyipanga sort out
mkulu wogwirizira wa sukulu ya Mpemba Staff Development Institute anati ndiwokondwa ndikubwera kwa amia iwo anali ndi chikhulupiriro kuti malo awo abwezeretsedwa
kunena kuti njira zonse zomwe tinayenera kuziyendera tinaziyendera tinakhanga timphamvu zathu za chepelapo mpakana kulikulu kwathu titaka makopeza anapita kubwera kwawo iserilif takondera kwambiri chikuwa tikuziwa kuti chilungamo nawo chioneka
nkhani zopeza malo munjira zosayenera zakhala ziri mkamwa mkamwa miyezi yapitayi
mu nkhani zina konsolo ya boma la Nkhatabe yakumba mjiko komanso kumanga malo osungira madzi andalama zokwana 17 million kwacha pa chipatala cha Chintheche pofuna kuthandiza kuthetsa vuto la madzi pa chipatalachi mkulu woona za chitukuko mbomali a Isaac Nkandawire watsimikiza za nkhani koma anati amene akutsogolera ntchitoyi ndi akuluakulu azaumoyo mbomali izi zikudza pamene times kudzera mu ripoti lake lapadera idafotokoza mavuto amene anthu akumana nawo kamba kuti kuchipatalachi kumavuta madzi samkalimira ali ndi zambiri
mwezi wa okutobala chaka chatha chipatalachi chidatsekedwa kwa masiku 10 ndi awiri kamba kuona kuti abungwe lokawa madzi chigawo cha kumpoto la Northern Region Water Board lidakayika mamita olipiriratu ukamafuna madzi pofuna kuti azitolera ngongole zomwe chipatalachi ili nazo za ndalama zokwana 48 million kwacha koma poyankhula ndi times phungu wanyumba malamulo kumpoto chakum'mawa kwa boma la Nkhatabe anolochi mpeni anati anakambirana ndi phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe aken zikhale ng'oma kuna kuti agwise ntchito ndalama zachitukuko zapaboma wakumba mjigo achimpeni anakuti nthawi zambiri anthu kumaderawa samapeza thandizo labwino la kuchipatala kamba kavuto la madzi chifukwa chiona kuti chipatalachi chimalephera kugula madzi okwanira amwezi wonse chifukwa kuti bungwe logawa madzi limachotsa kuwo ndalama zina kubweza ngongole khungu wanyumba malamulo kumwera kwa boma la Nkhatabe akeni zikhale ng'oma alarini zo kumuluita kuna kuti anthu lali azile pera kupeza thandizo laza umoyo pachibadalachi kambaka vuto laza madzi iwo anakuti pambali popereka ndalama za chitukukuza pa boma anathandizanso ndi upangiri mene angachitire njira yogawa madzi ngati mene achitira kudera kwawo mkulu kuona za ukhondo pachipatala cha chintheche a Owen Paul anati chipatalachi chikuenera kumakhandi madzi a ukhondo nthawi zonse.
Ukhala ndi madzi abwino nkufunika kwambiri chifukwa chakuti kupanda madzi abwino pachipatala ndekuti tikunena anu za matenda sopano matenda ndekuti amabuka. So kuchipatala ndikumalo kumene anthu amafuna kuti apeze chithandizo ndekubuke so matenda pamenepo ndekuti zinthu zasokonokereratu basi ndekuti malo kuti kuchipatala kuja kukhale kuthandiza anthu kuzikhala nomalo kuti anthu akatenga ku matenda. So madzi athandiza kwambiri kuti paka pamalo pakakhala madzi ndekuti ukhondo makhala wabwino kwambiri chifukwa china chilichonse pamwe wathu timafuna kuti tikhale ndi madzi abwino osatiso kungoti madzi ya koma madzi ndithu abwino wa ukhondo ndithu.
Chipatala chintheche chimathandiza anthu opitirira 28,071 ndipo kukhala kopanda madzi anthu odikira odwala amayenda mtunda wa makilomita okwana atatu kukatunga madzi ku nyanja ya Malawi.
Bungwe la Action Aid lati lipitirira kudzipereka kuthandiza anthu amene adakhudzidwa ndi ngozi za chilengedwe. Mkulu wona za maprogramu osiyanasiyana kubungweli a Clement Banda ndi wonena izi pamene amapereka zinthu zosiyanasiyana kwa anthu ochokera mboma laneno amene adakhudzidwa ndi mvula yamphamvu chaka chatha. A Banda akufotokoza.
Ili ndi gawo limene Action Aid yatengapo mbali pofuna kuthandiza anthu amene anakhudzidwa ndi vuto la mphepo ya Sagolinda. Ili ndi vuto limene linakhudza maboma angapo ndipo ngati Action Aid takhala tikupanga respond konsecho mphalombe kunsanje komanso kuno kuneno munjira zosiyanasiyana. Maiko maboma ena tinapanga respond popereka thandizo la ndalama mabanja amene anakhudzidwa ndipo kunoko malingana ndi zosowa zimene anatipatsa zimene tinakambirana nawo pamodzi ndi boma chiyerekezo chinali chokuti chipereke thandizo la chakudya ngati mene tikuperekera ndipo thandizo limeneli laperekedwa mothandizana ndi anzathu a IHAT.
Ndipo mmodzi wa anthu amene adayapindula ndi thandizoli a Margaret Lidzani adathokoza kamba kamphasozi.
Thokoza kuti karundu ndalandira vuto la njala ku nyumba kwanga ndi silimachoka apapa ndiye ndingoyamikira kuti zikomo mokuti ana akamapera ku sukulu obwera adzapeza chakudya ndatani ndapeka adzafikira kudyako mokuti kumunda kwanga chakudya chinachichonse chimavutirapo ndi mmene yagwera mphepo yawandawanda chimanga kumaso akakushana kwawa awononga chimanga mokuti ndikukayika zoti ndichotsako marumbo ochulukirako kuna awira ataya kunyabwino kuti twapita khaso sivanama.
Achawezi Banda amene ndi mwana wankazi wa mmodzi wa nkhalakale pandali mdziko muno malemu Aleke Banda anakapereka katundu osiyanasiyana ku sukulu ya Nkombaphala ya Crisis mu mzinda wa Lilongwe kudzera mugulu la chinyamata la Mupacho. Iwowa ati nkofunika kumathandiza magulu amene akuvutika malingana ndi nthenda ya COVID-19. Mande Pondani ali ndi ripoti.
Mkulu wa Mupacho Initiative Chris Loka atiyo anaona zosowa ku Crisis Nazareth kukotero anafikira Banda. Iwo ati akhala kwadziwa Banda ngati munthu wopereka kotero anali ndi chikhulupiriro kuti abwerapo ndi kuthandizira mavuto amene ali ku Crisis Nazareth School. Ndipo Loka anati sukulu ya Nkombaphala ya Crisis mu mzinda wa Lilongwe ikufunika thandizo lina aliyense kamba kuti iwo amayang'anira ana otayidwa komanso amasiye amene amasuikira chakudya kumaso zovala.
Komano titabwera ku Crisis Nursery tinaonanso kuti kuli mavuto ambiri amene akuenda anthu kuti atengepo gawo ngati amupacho tinatengako mbali ona kuti mwina tisakesake anthu amene ali ndi kuthekera anthu akufuna kwabwino amene akhoza kutithandiza.
Polankhulapo a Banda anati iwo amakhulupirira kuthekera kwa chinyamata mdziko muno chifukwa chake anavomera bungwe la Mupacho kuti agwire nalo ntchito popereka thandizo ku sukulu ya Nkombaphala ya Crisis. Iwo ati bambo awo malemu Aleke Banda anaphunzitsa mtima wopereka ndipo ati wamakhulupirira kuti anthu amene alosowa amafunika chikondi cha wina aliyense. Ndipo a Banda amene amadziwikanso kuti chacha anatsindika kuri magolo azapunzisa ana kalidwera bwino kuti azakhale nzika zodalirika za dziko lino. Mkulu wa sikulu ya Nkomba Phala ya Crisis ya Catherine Tom anathokoza achacha komanso mupashe initiative chifukwa cha thandizolo, ponena kuti labwera munthawi yake pamene akumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka chifukwa cha mliri wa COVID-19. Katundu wina amene anaperekedwa ndi sugar, soya pieces, njere, mafuta ophikira, mafuta odzulana komanso sopo ochapira.
Kupitira ndi nkhani zathu madzulo ano, ofesi yoona za nkhalango mboma la Zomba yati kufuna kulimbikitsa ubale pakati pa ofesi ndi magulu ochita malonda kuti azibzala komanso kusamalira mitengo pa phiri la Zomba limene limakopa alendo osiyanasiyana. Mkulu oyang'anira za nkhalango mbomali Amon Kabango wanena izi pa mwambo obzala mitengo umene wachitika lachisanu lapitali. Akabango hati ubale pakati pa boma ndi magulu ochita bizinesi ndofunikira kwambiri pobwezeretsa mitengo imene yakhale kudulidwa mwachisawawa pa phiriro. Iwo akufotokoza.
Ubale ngati umene ndofunika kwambiri chifukwa timathandizana muzambiri, ngati kuboma tokha sitingakwanise kupanga china chilichonse, ndi magulu ngati amene wamatithandizira mugawo la ndalama ndi upangiri wina ndi wina kuti tizale mitengo ndi kusamaliraso. Fake mukuona pamene tayima apa ndi dera loti atithandiza ndi magulu ngati amenewa, which is about 30 hectares. Kugwira ntchito ya kunoko ya kuphiri ndi mabungo osiyanasiyana nkofunikira kwambiri chifukwa phiri ndi lalikulu, ndi ife ngati boma patokha sitingakwanise mnjira zambiri kuti titeteze bwino mitengo. Ndetu kukupila kuti titagwira na manja ndi mabungo osiyanasiyana zikhoza kuthandiza kwambiri kuti ntchito yoteteza chilengedwe ipite pasogolo. Paka lipano ndifo kutira kwambiri chifukwa pali ma stakeholders ambiri, ningonera kuti mabungo ambiri amene akuonesa chidwi kuti akhoza kutenga nawo gawo zija pa chizungu amati concession agreement. Ndengati unduna wa zachilengedwe paka lipano tipanga advertise ma papers kuti amene akufunawo apange nawo apply ti apase mbali yoti akhoza kumazala mitengo kumaisamaliraso.
Ndipo mkulu wa bunge la ochita malonda la Chivunde limene likupyala ndi kusamalira mitengo mphiri la Zomba a Henderson Chilomo akufotokoza zimene iwo akuchita.
Panopo tinasekera mwambo odzala mitengo tadzala 20 hectares chaka chino, pa mitengo semene tadzala ndi 150 hectares panopo. Chiyang'aniro chathu chonena kuti tikupitiriza chaka ndi chaka tikumadzala mitengo iyi, tikufuna titakwanirisa phiri oseli kutidzala mitengo. Mitengo tikuzala inda business pakapita zaka zochuluka imene tizapanga harvest kuti so tizapeze phindu kuchokera pa mitengo imene mwanitengerepo mwayo pemba kunenoti ngati ma NGOs even government ma banks atabwera kutigwira manja kunoko kutipasa ma long term loans kuti cholinga chathu kunoko chilengedwe chibwerere bwinobwino.
Nkhani zathu pakatili pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Times yapeza kuti dziko la Malawi likutaya ndalama za nkhani-nkhani kamba ka miyala ya mtengo wapatali ya golide imene ikumazembetsedwa kuchokera mdziko muno. Apolisi atsimikiza kuti agwira anthu atatu amene analemba kalata zabodza zosonyeza kuti anthu 25 anayezedwa ntenda ya COVID-19. Ndipo achinyamata ena ochokera ndera la Kanje kwa mfumu yaikulu likoswe mboma la Chiladzulu apempha adindo kuti afotokoze bwino chitukuko chomanga malo ochitira malonda pa msika wa Kanje. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter at Times360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupi, khalani modalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Munayi ndine Eric Nsikiti, Madzulo Pambana.